ɔsorosoro hene n'adehyeɛ. Momma mo akoma so ɛ. Na yɛnkamfo yɛ hene no. Ɛsan sɛ ɛdi ka abaka nti momma yɛnka. Ahemfo kyineɛ. Yɛse bidi de bi akyi. Ɛnumpo deɛ yɛka a. Yɛka ma ahemfo ne aman hene nketewa no. Na yɛ hene ne nahenie no a yɛka ho asɛm no deɛ. Ɛni nsɛsoɔ. Yɛmfa bi ntoto ho. Ɛyɛ dansowa. Ɛni tipɛn na kampɛn sɛ anyamɔsoɔ. Ahemfo ba. Ahemfo kɔ. Ahenie sɔre. Ahenie gu. Na yɛ hene ne nahenie no a yɛka ho asɛm no deɛ. Afebɔɔ. Ɔhempɔn, brempɔn, dupɔn, bopɔn, nyankopɔn, twedi ampɔn no no. Atumfoɔ mu otumfoɔ. Ahene mu hene. Ɛne awura no mu awurade. Ne din ne n'abɔdin ne ne nsamrane. Yɛhyɛ mu gya ɛnnɛ. He has names that hold the weight of his character, significance, quality, and sovereignty. Enti wada ne ho adi sɛ miara ne miara. Baabi nso ɔka sɛ me din ɛne Yehowa. Ɛyampa ɔne Yehowa ankasa ankasa. Ɔne Yehowa Adonai. Ɔno ne Asafo Awurade no. Ɔno ne Jehova El Shaddai. The Almighty God. Otumfuo Nyankopɔn na ankasa ankasa. Jehova Elohim. Anase Jehova Elohim. Baasa koro no no. Sɛ wonte ase akwasa ntimamu kɔhwɛ nyame dua. Na wobɛte nea yɛka no ase. Ɔno ne Jehova Jireh. He is our provider. Ɛyɛ ɔno na wobɛkyerɛ aboa a wɔde bɛbɔ afɔreɛ no. Yɛfrɛ no Jehova Nisi. Ɔno ne yɛn nkonimdie frankaa no. Jehova Shalom. Yɛasomdwie hene. Jehova Rohi. Oguanhwɛfo pa a wɔnim ne nwan ne. Yɛfrɛ no kyirikyiri a wɔgye yɛn so bɛnkyɛeɛ. Jehova Rafa. Ɔno ne yɛn yare safoɔ no. Oduyɛfoɔ kɛse a obi ne no ɛnse. Ae. Ɔno ne Jehova Chikunni. Ɔno ne yɛn tenene. Sɛ ba ahenni mu deɛ a, mefrɛ no Jehova Elulam. Titi Nyankopɔn no no. Ofiri titi akyirikyiri. Ɛtwam tete nohoa. Ɛtra tete ntenden. Ɛpa tete ɔdoma nkoma ho kɔwie tete kɔ aframboa. Anio, na henie bɛkɔ daakye akyirikyiri. Atoa so akɔ daakye nkyenkyene mankye. Yɛn hene no, ɔno na ɔfata ɔsom ne ɔsɔreɛ. Enti ne homede, ne dapɔn ne, ne da kronkron, ɔsorofoɔ ne asase sofoɔ. Yɛka bom ɛyi na yɛ ɛsan sɛ, ɔfata sɛ, ɔgye tumi, ne ahonya, ne nyansa, ne ahoɔden, ne anidie. Ɛne anionyam, ɛne nhyira, ɛne aseda nyinaa. Ɔse, baabi a baanu anaa baasa ahyia mu no, na ɔka wɔn ho. Ɛno nti ɛbrɛ a ne ma ahyia mu yi, ahenni no ma, Awurade wɔ n'asɔre fie kronkron no mu. Ahenni no ma nyinaa nye kom wɔ n'anim. Monsom no ne die ne ɔdom mu. Monfa ahokeka. Ɛne ahurusie kronkron. Ɛnyi na yɛ. Ɛna na se. Ɛmɔ no se. Ɛsan sɛ. Yɛ hene ne yɛ Nyankopɔn no. Ɔyɛ na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa. Mahenni no manka sɛ amen. Amen. Amen.